Ingabe unebhizinisi, une YouTube channel, unengoma entsha, unesifiso sokukhangisa kwiDAO TV enama subscribers angaphezulu kuka 70,000 ngamanani aphansi. Wengane yakwethu amasango avulekile. Ungangithinta kwinombolo ka WhatsApp ethi 0651072007 0651072007. Ngabe ngisaboshwe isikhathi sakho, ake singene kuyi video namhlanje. Molo bashubani bekelele kumsumlu igabala ngikudawudwa uphungula aka King Langabi makusuku lakho lokuqala la mntana sikhaya kwenza ukulungela ukucindezela like button the subscribe button ngakhohlwa ke kungilandela lapha enkundleni yokuxhumana yazo nge-Instagram it's @king_langabi yeba fwethu sisikhondla khondla kwezokusakaza SABC phecelezi South African Broadcasting Corporation imemezeleke lapha lokushiya ke koqoqeke lobethulike bazihlelo zezemidlalo lapha ku Robert Marawa kanye ke noveli Kathy kwi-statement ke sifushane ke sikhishwe ke lesi sikhondla khondla sisakazela umphakathi sithela ngisithanda ukubambezela kulapho ukushiya kwabethuleke bezinhlelo kwezemidlalo uRobert Marawa kanye noMiss Vailin Kathy kanti ke siqhubeke sathi kuMarawa ushiye emvake lapha kokuphela kwe-MSW iMarawa Sports Worldwide lapho Marawa kade ethula khona kuhlelo lwezemidlalo ke kwisteshi kesumsakazi iMetro FM kanye neRadio 2000 ngesikhathi lapha ke esisodwa ke ngokwalesi statement uMiss Kathy ubethula kwezinhlelo kwezemidlalo kwenye ingosi ke izindaba ze-SABC kumabona kude morning live kanti ke ube ngomunye kwama-anchor SABC Sports ngaso ke lesi kathike SABC ithena ngithanda ukufisela kumnumzane Marawa kanye noMiss Kathy okuhle kodwa ke kusaseni labo kanti futhi ke iyabonga ngezandla zabo ke lapha ke ezingosini ke lapha ke zezemidlalo kanti ke mesibhekule ngiyu double khona wayengumethuleke wezinhlelo ke zomsakazi station uKhuze FM uGizwe Mchunu wanikwe ibhayili inkantolo yematshi ke Randburg ngolwesine ke langomhlaka lapha 29 kuyena ke uJulayi ke lenkunzi malanga ayikufihle ukuthi ke yasizwa ke umuthi eyawunikwa lapha ku Dr. KaKhehlelezi owaziwa kakhulu lapha ngenyanga yoduma umzo kwi interview eyayikhoma ke emsakazweni uvuma FM ngolwesihlalo kwesontela edlule uNgizwe ke noKhehlelezi bayakhuluma ngokuthi ke bawusebenzisa kanjani ke lapha umuthi ukukhipha kuNgizwe lapha ke ejele uNgizwe wathi kumuthi akusiwona ke lapha lomlingo uyasebenza wathi kwazinikele emaphoyiseni akazange aboshwe kungamampungu ukuthi ke lapha ke waboshwa uKhehlelezi uye wavumelana ke noNgizwe wathi yebo wayenaye ke wamchatha ngaphambi kokuthi ke ayozinikela lapha ke emaphoyiseni ukuzinikela kwakhe kwaba ke sinquma kwabasithatha ke behlangene babazi ukuthi ke uzogcina lapha ke eboshiwe uqhubeka wathi ke wathatha ke isinqumo ke sokuhamba ke nebhakede eligcwele umuthi wayolisebenzisa ke ngaphakathi lapha ke enkantolo kanti ke wayengafuni ukuthumela komunye umuntu ukuze uma efeyila ke ezoyeka lapha kokuba ke inyanga abalandeli bangizwe bawuncumile ke lo muthi bathi nje cha awunamandla kakhulu ke kanti ke bakholwa ukuthi ke yiwo wamsiza ke waphuma ke ngebhayili ke leyinani lapha ke ka 2000 bakhumchulo waboshwa isolwa ke lapha ngokukhwezela ke udlanye kanye nokutapha ke ezitolo ke owaqhubeka esifundazweni saka zulona dalga yenge na khona lapha ke eGauteng uDr. KaKhehlelezi uqinisekisile kwiphepha indaba idelisana ukuthi ke impela kwamsiza lapho uNgizwe ukuthi kaphume lapha ke ejele uthena ke impela kwamsiza ke lapha kuNgizwe kwasise phela yena ke uyinyanga enamandla futhi ke engafeli inhlobo bathi kalikhi icala ke elingahlula ke lapha ku umuthi wakhe uqhubeke wathi ke baningi ke abantu ka asebasizile kanti icala ke laNgizwe elingamanzi njengoba ke ezomsiza futhi ukuthi ke lapha ke alinqobe uNgizwe uthena ke yena kuye iqhuqude impande ngesikhathi ke ayisemaselini kwamaphoyisa ke kukhona ke izama ke lapha ukumbulisha kepha ke bagcina ke sebeshawa ke ezinye ke lapha ke iziboshwa uqhubeke wathi ubonga lapha ku Dr. KaKhehlelezi ke lapha ke engokumqinisa u Dr. KaKhehlelezi wakwanuka lapha ke ngokusiza umculi wokholo lapha ke uthina zongo ngokuthwala mina ke mntana sikhaya ngizofisa ukwazi ukwena uthi ngabe lithini uvo lwakho mayelana ke nalo loluda balapha ku comment section ungakhohlwa ukucindezela i like button ne subscribe button ongilandela ke lapha ke enkundleni yokuxhumana Instagram @king_langabi from me some dagadaga ngithi Sanghembe.